Videos from Finland.
Yeah.
amekuja na dog yake. Bitoka hapo.